gone.
So, if you are a person who is 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 a Mbalula ukuthi njengazi ukuthi umnumzane Jacob Zuma uye kuphela wayela kwi-ANC. Cha, into engangitshela wona mina ukuthi even nabantu abaningi abajoyina uMkhonto Wesizwe, abantu laba besasibanqabela abantu ababewuhlupho la eqenjini, abanye abazama ukuba amakhansela bayahluleka, ingakho sebeqoqa nebodwa bakha iqembu labo bodwa elibizwa ngokuthi uMkhonto Wesizwe. But anyway, singanda kakhulu ngamagama, akusindedele video masesitshela pa comment section ukuthi luthini uvo lakho, ngabe ikholelwa yini na lenkulumo yakhe laphana uFikile Mbalula, nokuthi uFikile Mbalula mfana ngithi lento oyizamayo iyake ngeke isebenze.
Abanye ababantu ababelapha embuthweni, xa ndijonga lo mbutho bonke xa ndibajongayo one by one, wonke one by one xa ndibajongayo banengxaki. Ngabantu ababene-problems apha kwa-ANC, is either umntu abafuna uba ngukhansela akabufumana ubukhansela, is either umntu ebefuna uba nguceba akakwazi ubufumana, ebefuna uba ngumeya akakwazi uba ngumeya, ebefuna uba yi-MP akakwazi. Abanye babo babanjiwe basezikhundleni zamatyala. Ngoku ndixelele ukuthi uMbalula xa kabanjela ubusela i-ANC ingenaphi apha? uMbalula funeka aziphendulele ngoba nini amaqabane ngoku andinguminista beningekho, ngoku ndisiba imali karhulumente ndiyitya beningekho, way ngoku xa ndibanjwa ndibanjela iingxaki zam funeka ndinibize.